Sanibonani, sanibonani, sanibonani zonke izizwe lo khulumayo ke ngumfo kaMathanzima kenyabikelela bafowethu eMpumalanga enyakathweni ngezimo ezansi. Ngiyabingelela nkosi yami, ngithi angibikeke namhlanje ukuthi umkhulu uzobehlola ke ngesonto ke ekuseni nantambama ebusuku. UNkulunkulu alibusise bafowethu, kuyabonga kakhulu isupport yenu. God bless you, ngithanda nonke. Amen.